watwa wadwaro ni new funding model no kok nyal gole te to giwinj korwa mawacho niya nitiere gimoro ni bands band 1 band 2 band 3 gi band 4 gi band 5 band 4 gi band 5 ok wanyal wonre ok wanyal nikech king'iyo kaka opoggi kiwango gi ni malo to mano gima wan kaka jopuonjre wadagi nikech wan wabiro mana somo de wan gi pesa to dok wasomo
to dong' tire joma giwacho ni nigi nyalo joma jonyuol gi nyalo mi nyalo.